Reka rero ndabashimire mwese mudema gukurikira amakuru yacu kuri channel yanyu mukunda cyane ya Iwacu TV. Namakuru rero mubandanya mukurikira muri iki Kirundi wadukurikira muri ijya nino hatandukanye muri mu gihugu cyacu Burundi ndetse ntabadukurikira bari ijya nino ku isi hatandukanye. Mwese rero tubahaye ikaze mu makuru yacu. Namakuru rero mugezwe ko na channel yanyu mukunda cyane ya Iwacu TV aho ibandanya ibageza ko amakuru mu bisata bitandukanye nko mu bisata by'indero amagara ya abantu agateka kazi na muntu ndetse n'amakuru ya politiki tutibagiye nandi meshi agiye atandukanye. Shene yanyu mukunda cyane ya Iwacu TV bandanya ibageza ko umunsi kuwundi. N'amakuru rero mutegurirwa na shene yanyu mukunda cyane ya Iwacu TV aho rero iba yababandanije ibategurira amakuru agiye atandukanye. Kuri uyu mango rero tugira tubashikirize amakuru hatandukanye, ariko reka ndagusabe weho wa utarafyonda sabone uce ufyonda ngaho hasi handitse sabone mu gihe ukoresha ururimi rw'Igifaransa. Naho rero kubakoresha ururimi rw'Icyongereza ndabasaba muce mu fyonda ngaho handitse subscribe, kubakoresha Igifaransa kandi ndeka ndabasabe muce mu fyonda ngaho hejuru handitse partage, kubakoresha Icyongereza ho mu fyonda ahandi ndetse share maze musangize amakuru yacu n'abandi bose barijya nino ku isi babandanye bayakurikira akanya ku kandi. Shene yanyu mukunda cyane rero ya Iwacu TV mwe barundi namwe barundi kazi ikaba yabateguriye amakuru hatandukanye. Hano rero hari amakuru ariko aracaracara mu gihugu cyacu cy'u Burundi, aho rero ayo makuru shene yanyu yabashikiye agira igira yabageze ko mu Burundi bariko baribaza bagira bati uko uduga nako ukuruka. Aya ni amajambo yagiye aravugwa n'abantu benje batandukanye ku byagiye biranga ubutegetsi bwa nkuru nziza. Hano baragira bati ko mwambwiye ko mukunda intahe, reka ndabasangize hiye. Hano bagira bati muri Nyandagaro ibihumbi bibiri na cumi Perezida Nkurunziza yari aherutse gutorwa imyaka irya kabiri, amatora yabayemo imari nyinshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bashinze urunani ADC ikibiri inyuma y'amatora y'abajenama b'amakomine bakabahakana ibyavuyemo bongera barasokora mu matora yakurikiye aya mukuru w'igihugu n'aya bashinga amateka. Perezida Nkurunziza yitoje wenyine mu mashirahamwe yigenga, twaremeza ko hari ibitagenze neza ariko nta byemezo ko amatora yibwe twari hidufitse. Ntitwigeze duhakana ko Perezida Nkurunziza yari yatowe mu mpera za Nyandagaro ibihumbi bibiri na cumi cyari igihe cyo kwimika Perezida Nkurunziza. Umugwi utegura ibyo birori waratumiye abantu benshi harimwo n'abo mu mashirahamwe yigenga nk'umukuru w'urunani FORSC naratumiwe kwitaba ivyo birori mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Narahageze twaratonda umurongo mu kwinjira. Umwe mu bategetsi bakomeye muri mu biro by'umukuru w'igihugu yararaba ko uwoje wese afise umutumiro nk'abandi, nanje umutumiro narinda ufise mu minwe. Sinzi ingene wa mutegetsi haba andabutswe ndi hafi kumushikira, ntiyanarindiriye ngo ndamushikire arabe ko ofise umutumiro. Nzanumva ngo wewe ja hariya ndamwereka ko ofise umutumiro, nawe ngo mvuze ja hariya. Cari igihangange yari uwegereye umukuru w'igihugu yari uwutinywa yari mu bucavunye. Sinzi n'impamvu yarinze kukankama, niyo ambwira neza ko ntakenewe canke ko bihenze mu kumutumira. Naramutahura nkisubirira inyuma. Uwo mwanya nari ntanze nitaba ibyo birori nari fise ibindi byo kukoramwo nari nanseko bavuga ngo nakengereye umutumiro w'umukuru w'igihugu naciye nkura meza ndaja mu bindi ibikorwa imyaka itanu iraheze tugeze muri 2015 cha gihangange nticari kikiri hafi y'umukuru w'igihugu yari yarungitswe kure yahavuye anaba mu batemeye ikiringo cha gatatu cha nkuru nziza hari ibyo ntashimye kuvuga yakurikiye kubera yo cha amenyekana uwo ndiko ndavuga twahavuye twisanga ku rutonde rumwe rw'abaronderwa n'ubutegetsi muri ruhuhoma 2021 twese twaciriwe urubanza rumwe rwo gupfungwa ubuzima bwose no kunyagwa ibyacu byose ngo twarakoreye hamwe umugambi wo gutembagaza nkuru nziza turaretse gusangira imigambi uwo muntu ntiturigera tunaramukanya iyo ndavye rutonde rw'abantu 34 twaciriwe urwo rubanza birashika ngatwenga mbonye abantu batari bake bagirizwa umugambi umwe nzi neza ko batashobora no kwicarana abandi bakaba batanazinanye ariko nibwo butungane bw'Urundi bw'uno munsi ntakundi Makuru yacu rero reka tuyabandanye tugira aho babandanya batubwira bati icigwa ciye inkuru gihagaze ku nyifato z'abari mu butegetsi iki gihangange kikiri hafi ya perezida nkuru nziza cambo namwo umwasi w'igihugu cambo namwo utabereye kuja mu kibanza citeka cambo namwo kiciteka cambo namwo uwukwiriye kumaramazwa inyuma y'imyaka itanu gusa hari ico nafashije amate atamenye mu ngorane yarimwo none uyu munsi turi mu mugwi umwe wabo bwa butegetsi nyene bwita abasi b'igihugu we yari mu bavugwa ko cavunye uyu munsi ari mubo abo cavunye bifuza kwica ndibaza ko hatigeze hanarota ko vyoshika tukisanga mu mugwi umwe ubutegetsi bwaramwibagiye ko twese turi bamwe wa muntu uhenwa n'ivyubahiro byuno munsi ukiha gutuka abandi no gukekeza abarundi bene wanyu bagowe ejo sikera kuraca bagatana yandi yoba nawe bimaze kugushikira umutegetsi yagufashe nabi ukimukisanga mongo mugowe amwe mu nyuma namakuru rero mwabandanyaga mukurikira kuri chaine yanyu mukunda cyane ya Iwacu TV ikaba rero yabandanyaga ibabwira iby'umuntu yaje kuba ahura n'ingorane zitandukanye mu butegetsi bwa perezida Nkurunziza amakuru rero muyagezwa ko na chaine yanyu mukunda cyane ya Iwacu TV ikabandanya iyabageza ko muri ijya nino hatandukanye mu gihugu cyacu Burundi ndetse no ku isi muri rusange makuru yacu rero nakagaruka mukomeze mugire umuhinga umunsi mwiza imana iba inde kandi muhahe muronke murakoze cyane ndabashimiye chaine yanyu mukunda cyane ya Iwacu TV ibandanya ibategurira nandi makuru hagiye atandukanye ibageza ko umunsi kuwundi aho rero igende ibageza ko amakuru hagiye atandukanye amakuru y'inkino agateka kazi na muntu amagara y'abantu politike ndetse nta makuru yo mu makungu chaine yanyu mukunda cyane ibandanya ibageza ko makuru yacu rero nakagaruka muze mugire umunsi mwiza kandi muhahe muronke imana ibandanye ibarinde